Nakute penne kwatano lupapula ngakumye no motine pandika kanaka ime njagala kagende libo nabona abanjagala nabata njagali yu ginzi bad Bobby Wine better wano kamocha era muli mukulaba crowd pullers kaboom